Yes, bomb him, go, bomb him soon, Chua. Hey, Chona, wala, kasi ya kenu kwen chenche, sis bulsela, kumakaya, nga makaya, kunda wange dawni pula puli, ni kuzo V, Serafem, gamma, siko nestete, kono kuzo ska pulu kani, nemfelo yetu. Uchanga puki lumbambu, changa, Noobhodi, chenga, ichangu, tawa, jota, yega, nunebe, ni teta, ke kamalamu, kamala, keng, bafu, mele, katulani, siya, ngena, kolo, shobos, kululumwazi, sithokombisa sitho sithi bayethe kubantwana bekhasi bantwana weNkosi sitho sithi Nkosi kakhulu umphulaphuli ngokhetha kuhambe ke ngotyumba isikhulo sakho sasekuhlaleni sibulisa ngokhethekileyo iNkosi zezwe lakho wethu abantwana begazi sitho kubo sithi bayethe bahlekazi hlaba longo wenu sinqula phambi kwenu thina ngolesine kambe ntsukwini yeqonda ke ingangulesine siye sibe kanti sigxila kakhulu kakhulu pha kubantwana begazi iNkosi zezwe lakho wethu ikumkani zezwe lakho wethu nanamhlanje ke silapho mphulaphula evukani community right Nkosi ke kakhulu pha kumntaka damba ibehle nawo sokela ngintsimbi yesithandathu wazothi ga kule insimbi yesi Bozo, sgenile ke dina kambe ke siyaxoxa sazulule imibo ethi dlumzi ingakumbi kumasiko nesithethe zethu umphulaphuli wevukani community radio station kungabe kuhleke kwakunye nawe sibone bangaba imicimbi yethu ihamba ngoliphina uhlobo phambi kokuba ngaba ndibe kanti indazisa indwendwe zami kwelicala ukuba ngaba ngobani na gambe ke siphethe ntoni na kodwa ke ngokuqinisekileyo umphulaphuli hlala uthe gqolo uphulaphule eliyijelo lakho lokusasaza ukhona ekhaya namhlanje ke siyakulala sicacelwe ngendima yeNkosi kunye nezibonda iibhodi zakho wethu injalo njoku bendikhangela ke imini yonke apha uNkosi udabulingwe kosana ngaphaya ingqobo kodwa ke ndafana mthanyana wathi tu ukumfumana ngoba kaloku kwakufudulwa phaa kudalo iNkosi ingabona abantu babalulekileyo norhulumente lo into ebeyenza into yokuba ngaba yena buqu phambi koba enza into aqale ezinkosini kodwa ke wena mphulaphula uphulaphule kanye ungomnye umntu ungatsho uthi noko noko iNkosi ezi ingathi azisahlonitshwa ngohlobo bezihlonitshwa ngazo ntlandlolo yonakele phi imoshakele phi kwaye ingaba sisayibambile indima yeNkosi ukuba ngaba yintoni indima yezibonda ezilalini yintoni indima kaBhodi yona ibe yintoni na ukhokhela ke incoko yethu pha kwizitudio zethu zakukomani sikunye noNkosi uthandisizwe ngapha yomthembu buzubuzu kona pha kwakunye noNkosi uGcinabathembu ngabo ke abaye babe kanti bayasikhokhela kule incoko bayethe bantwana bahle manthathe lithuba ndikubulise Nkosi uThandisizwe bayethe Nkosi yam
Samagu Samagu mntana omhle yabulisa nakuba phulaphuli ndibulisa nakuba sasaza endihleli nabapha ndibulisa nakuwe mngongo sithi ndiyabulela ngokuba amawethu athi asithatha azosibeka apha Inkosi.
Camaco, Nkosi yam, masinike uNkosi uGcinabathembu kweliyayiqala. Camaco mntana omhle nawe ke mandukunike Nkosi yam ubulise kumphulaphula ekhaya.
Bayethe. Ndibulisa ke bonke abaphulaphule bevukani station. Ndibulisa bonke nabathembu bonke jikelele. Ndibulisa ke nesihleli nabo kwesi station. Inkosi.
Camaco. Samaku data inkosi kakhulu inkosi zami injalo njoku ndiyabulela kakhulu ngexesha leni lokuba ngaba nikwazile into yokuba ngaba nibe kanti niyafikelela apho esikhululweni Andifuni ke ufudumeza umvubo zinkosi zam, ndifuna siye ngqo apho kufele khona ithole kambe ke nomcimbi esize ngawo kolu usuku lwanamhlanje. Mandiyicala apha zinkosi zam, ingaba amandla okanye indlela iinkosi ezijongeka ngalo isavakala izingqi zeenkosi, mandiyibe kolo hlobo, ingaba izingqi zeenkosi kweli xesha likhoyo zisavakala na nkosi zam? Kamandi nditsho kuni, nizinkosi zisavakala izingqi zenu nizinkosi ezilalini esihlala kuzo Nkosi uThandisizwe?
Samagu Mthembu, mntana omhle, ndizawuqala kwinto ethi alusekho uvakalo lweenkosi kubathembu okanye kubantu ngokubanzi. Apho isuke khona kukungabikho kwenyani kwasekuqaleni ngokubekwa kweenkosi endaweni zezinye iinkosi. Loo nto yatsho yakhupha isidima sokungathi siquthaquthana okanye silwa ngobukhosi. Kaloku le nto ibubukhosi yinto yookhokho, yinto yamandulo, asiyonto eqale ngo-1927, yinto yaqala ekuqalekeni komhlaba. Kuthe ke kofika isiphithiphithi sokungabikho nyanini kwethu okanye kwabantakwethu, saphela isidima nabathembu abasazi into okokuba siziinkosi. Uba uyayiva le ndawo ndithi ubukhosi buqala ngokomnombo, apho usuka khona umnombo. Xa sikuthiwa makubuya ibuyambo, sube kuthethwa into yokuba makuze inyaniso phambi kwabantu. Ubukhosi abusenasidima kule mihla kuba kwangenelela izinto ezininzi, iitoyitoyi, kwangenelela imali, kwangenelela ukungabikho nyaniso kwaba bebekhona ngaphambili, baguqula izinto bazenza izithende zibe zimi phambili.
Nkosi yam, okay. Ndiyakuva. Injalo njoku ubethelele kwizinto bendiqonda ukuba ngaba apha ndifuna ubuza. Bendizawubuza umbuzo olandelayo othi inkosi le ibekwa njani, ngoba ngokuqinisekileyo inkosi ayonyulwa, inkosi iyazalwa ngokwayo. Bendisiza nje kulo mhlaba uze nayo ke kakuhle. Yintoni, yintoni le ibangela nibe kanti kukuchwithano olungaka? Ewe, siyabona kuliwa ngazo izikhundla, wonke umntu ngoku uzibone inkosi. Ingaba kuba urhulumente esondeze inkosi wazibeka epokothweni kanye wafaka imali epokothweni yenkosi, le nto ngoku sekucasa uba wonke umntu uzibona eyinkosi imoshakele phi? Ngoba uyatsho nawe Nkosi uThandisizwe uba ngaba khona phi imoshakele khona, injalo njoku wazibala nezibakala oziqondayo uba ngaba imoshakala kuyo. Iyawuthiwani ngoku xa injengoba maxa wambi uye ufumaniseke uba ngaba kungade kuphalale negazi ngenxa yezikhundla ezizobukhosi? Makuthiweni xa kunje? Nina nizinkosi nenza njengoba kaloku ngoku niyalibala ngabantu aba nibakhokheleyo, into eniye niyenze kulwela nina iziqu ukuba ngaba ndim oyena mntu nelungelo lokuba ngaba ndim inkosi kule ndawo. Makuthiweni ke ngoku kuzibe kanti iyasombululeka le nto wona ukuze nizokwenza imisebenzi enibekelwe yona njengenkosi? Nkosi kamakho, kamakho.
Sonke sabathembu, sonke siphakathi kwabo. Ubukhosi busegazini, apho izinto khona zenakala khona. Abantu abasabazi ubukhosi uba yinto esegazini, ngoba basuswa imali le uthetha ngayo. Kanti ubukhosi busuka kuAdam. Ndingakowuta nje kancinci kuGenesis 1:26. UThixo wamenza abe nobukhosi umntu esemnye. Ubukhosi asiyonto isuka apha, into esegazini emntwini. Iinkosi ezikhoyo namhlanje ziinkosi zemali. Uba sinokuthetha phandle, abantwana begazi ngokweminombo yezizwe sabo bahlele ecala kweentango babambelele esilileni. Abanato. Into ekhoyo nje kukudalwa zizirhulumente. Iinkosi ke azisenako uba zinamandla okuba zilawulwe abantu bazo nabantu bazive. Azisavakali iinkosi. Ndize kanye kwesi sizwe sabathembu. Ubunosijonga uyawuba ngavela ngapha ufike indlu enye enobukhosi okanye ibe zizizwe ke ezingeneleleyo nokudalweyo ke bedalwa ke ngabo bantu babengezo nkosi okanye bathi baziinkosi. Asixeki into ke kodwa thina into esiyifunayo inye ngoku kuba make kuyiwe ngasenkundleni ngasebuhlanti ke kuthethwe ngezindlu zabathembu uba zeziphi izindlu. Ndingabalula nje ke ubukumkani obukhosi bakwaZulu noba babunjani na kodwa ubunokuya kwaZulu sizwe nesizwe sinobukhosi baso kulapha ebathenjini apha izizwe sihluthana khona ngobukhosi. Zithe zona nkosi ezi ziinkosi zibekelwe bucala. Injalo siphelile ke ngoku isidima senkosi. Sithe sawubuya njani? Uhlala enkundleni. Wakuhlalwa njani? Urhulumente okhoyo uvula ibhayi. Kufanele ke msasazi wam uba ingqaqa ihlaza konya nomuva. Kunjalo ke nanamhlanje. Enkosi.
Camagungu, Nkosi, uGcinabathembu lowo kwisizwe sabathembu sekunye nabo. Kambe ke andifuni ibe yeyethu sodwa le into mphulaphuli wevukani community radio. Nawe ke siyafuna ube kanti uyangenelela pha kwa 073 849 1740, 073 849 1740, ngenjalo sibambe kwa 072 514 5381. Semnqabeni apho umbuzo esikushele wena, ingaba mphulaphuli izingqi zenkosi ziyavakala kule yakho indawo kuyo? Iinkosi zisahloniphekile njengakudala? Zinkosi zam, ibangwa yintoni? Unkosi uGcinolwazi uveze into apha, senze umzekelo ngobukhosi bakwaZulu Natal. Ibangwa yintoni le nto ufumanise kuba ngaba kwisizwe esinye, ndakwenza umzekelo ngesizwe sabathembu, ufumanise kuba ngaba kukho uxhwithwaxhwithwano, kubekho bambi abazimeleyo, bambi bathi bona banekumkani yabo, bambi njalo njalo. Ibangelwa yintoni? Ayenye yezinto le eye ibe kanti ibangela uba ngaba kungabikho ubela phambili apha ezinkosini, ngoba silwaka sodwa sisisizwe, sifumanise kuba ngaba ngabathembu bonke kodwa mthembu ngamnye ophuma kule ndlithile ufuna uphatha ngokwakhe. Kutheni le nto kumkani zoba nintsi nje apha ebathenjini? Kamandi ndithetha nani ngabathembi, ibangelwa yintoni loo nto? Nkosi.
Ndizawuza kule ndawo ithi ubukumkani masubeke ecaleni okwalo mzuzu.
Okay.
Sithethe ngobukhosi. Kuba ke nabo ubukumkani buneyawo indima efuna ikihlalelwe phantsi ijongwe. Okokuqala, inkosi iyazalwa ayibekwa.
Kamako.
Inkosi ke sinazo ngoku zonke zibekiwe. izawuthi ke le nto izilunge kungabikho tsalo-tsalwano kuhanjwe ngokomnombo wezindlu. Amadlomo ayedaliwe ukuze abe zikumkani ekubeni ba ayebulele uNkosi uNceko uyise wabo. Badalwa ke ubukumkani kubo ngolo hlobo.
Kamakho.
Into ke ebangele kungabikho mvisiswano okanye kungabikho nto isisihlahla apha ebukhosini. Indlu inye ephethe izindlu zonke zabathimba. Indlu yakwaDlomo. Kuphathe nomzukulwana. Ngelo xesha ziyaziwa into okokuba iNkosi ibanye esizweni. Uba ngaba iNkosi emazimeni ngumnombo wakwaPhaphu. Iba ngumnombo wakwaPhaphu. Ibe ngumntu omnye. Asithi sonke singamazima kanti sawuphatha abantu. Akunjalo. Obukhosi ke buzileyo, ubukhosi bamarhwamncwa obubangele into kokuba sikrwemba-krwempane kuba abukho straight in. Uve ugqibele umntu ebe yi-friend yalo mntu wayeyinkosi. Uve ngoku sekuthiwa unyuselwe wayibhodi yowasisibonda. Emveni kwesibonda kuthiwa makanyuselwe abe yinkosi. INkosi ke ayinyuselwe, iNkosi iyazalwa. And iNkosi iNkosi ngegazi.
Kamakho, kamakho.
Apha ebathenjini ke konakele kakhulu. Izindlu zabathembu ziliqela kangangendlela umntu ba noobhodi bakule ndlu yabathembu. Namandlani ngabathembu.
Kamakho.
Namampemvu ngabathembu. Ngaba ke bachwethwele bucala kwazobekwa indlu ibenye into kuba mayikwazi ulawula izindlu ezininzi. Ubukhosi ke bungaba ke buphelelwa lixabiso ngokuba kaloku kange kubekho nyaniso kwasekuqaleni. Abantu bebedontsela iifemeli zabo bengadontseli abathembu ngokwesizwe. Andazi ke msasazi noba uyifumene nale point okanye kusekho indawana ofuna uyiva kule nto ndiyihlafunayo.
Hayi, ndikuvile Nkosi yam, injalo njoku utsho kwavokotheka. 073 849 1740 073 849 1740. Ngenjalo sibambe phaa kwa 072 514 5381. Sikhangela kuwe ke mphulaphuli kulo mcimbi sihleli ngawo weeNkosi, ukuba ngaba wena uyibona ngoluphi na uhlobo. Ungene napha kuFacebook amasiko nezithethe at Vukani Community Radio. Sikhona ke pha kweliya icala lika le SMS line 4712. Kambe ke ngomcimbi weeNkosi, ngaba indima yeeNkosi usabonakala. Kwaye ke eyona nto ndizobe ndingcambazisa ngayo uNkosi uThandisizwe apha kwakunye noNkosi uGcinabathembu ngumcimbi wamaxanduva. Ixanduva leNkosi okanye owona msebenzi weeNkosi kumelezeke ukuba ngaba yintoni na, yintoni na elindelweyo kwiNkosi. Siphinde siyojonga kwicala lezibonda ukuba ngaba xa usisibonda tyhini olwakho xanduva njengesibonda. Siyojonga phaa kwibhodi uba ngaba xa uyibhodi olwakho uxanduva luthini na. Injalo njoko mphulaphuli, nawe ke sokunika ithuba lokuba ngaba uze nezakho izimvo, siyayivula ke khona ukuze ithi gabalala nawe ube nethuba lothatha inxaxheba. Make simamele nalo ushicilelo.
Hello msasazi, ndivula ke ndithanda usukele ngalo amaqwathi wona akweliphi icala. Akweliphi icala, akhona kuqala obukhosi kwecala obunkulweNkosi akhona amakwathi othikela.
Alright, alright, ngosi kakhulu. Okay, mandiye ke bangayiphendula ngokwam le into. Kodwa ke ngoku owona mbuzo besinawo ibingokokuba ngaba iNkosi kule ndawo kuyo ingaba wena mphulaphuli wevukani community radio ziyawenza umsebenzi wazo, zisavakala ifuthe lazo, okanye uthi hayi oko kwathi kwangena inkululeko iinkosi ezi asisaziva izingqi zazo kwenzeka ngoluphi na uhlobo. Nkosi zam, phambi koba sibe kanti siyaphinda siyokhangela abanye abaphulaphula bangabangena besithini, indima yenkosi ithini zinkosi zam? Xa uyinkosi kumele ube ngumntu onjani? Ziintoni ekumele ube kanti uyazenza esizweni osikhokheleyo kamagwini?
Bayethe inkosi. Inkosi ngesizwe, isizwe sisizwe ngenkosi yaso.
Kamakho.
Inkosi ibisilawula isizwe, ilawulwa sisizwe. Inkosi ixoxa amatyala, ilungisa isizwe sakokwaso uba sime ngendlela efanelekileyo. Kulinywa kusenziwa yonke into, kusondliwa abantu isizwe. Inkosi leyo ibikhuthaza izinto ezinjalo, kufuywe kwenziwe yonke into ngabantu. Kugcinwe ucwangco lokuhlala, izibonda ezi. Ibingabantu uba ngamaphakathi enkosi izibonda, njengebhodi ngamaphakathi ezibonda. Into isuka kubhodi ibheka kusibonda, isuka kusibonda ibheka enkosini. Inkosi ke zizochithakala ke eso sidima sazo mhlaza kufakwe epokothweni urhulumente. Inkosi zizochithakala isidima sazo mhla iinkosi ezi zangakwazi ukuphatha abantu, urhulumente wazinika imali zabheka etywaleni ke zakusela, zinxila zinxila nesizwe nabantu. Siza kulawula njani esizweni? Inkosi ngumondli wesizwe, kuyalinywa kuyafuywa kwenziwa yonke into, sijonga abantu bangahlukumezani esizweni. Into nayo ke athi bakufika ke abantu abamhlophe nezirhulumente zasusa iinkundla ebezisecala kothanga, kwathiwa ziikhangala ukhoza, zaziswapha iinkundla edolophini. Kunzima ke ngoku kweza nkundla uba zingasebenza, zizawusebenza njani?
Bayethe, bayethe Nkosi yam, enkosi kakhulu. Ukuba ngaba uNkosi uThandisizwe akukho nto afuna ukuyongeza ke singabe siqhuba sijonge uba ngaba kuthiwani kwecala. Usiyabonga kaBaby apha kuFacebook uthi msasi apha kuluqolo elanti kusezilalini, kwaye kusezilalini njalo sinobhodi naye, usibonda sinaye sinja ukwenye okay naye usibonda sinaye sinaye sinjalo ukwenye ilali elanti neenkosi. Msasi, umsebenzi kabhodi kukuxoxa amatyala elali, kodwa ukuba liyamohlula lisiwa kwasibonda, ukuba nosibonda liyomohlula lisiwa enkosini, ukuba nenkosi lohlulekele lisiwe kurhulumente, koko enkundleni zamatyala. Camagu, msasazi, kolu xolo elanti kulena ke ndikuyo ilali eNdlovukazi akukho bhodi sibonda nankosi kuba ibambe lali bulokishi, kutsho usiyabonga kaBaby kweliya ica 073 849 1740 073 849 1740. Ubukhokheli beenkosi ingaba busabonakala na kwezi ndawo enikuzo, mphulaphuli? Wena kule yakho ilali phantsi kwenkosi ubani, kambe ke kuyabonakala ento zikhankanywanga uNkosi uGcinabathembu apha, ziinto ezenzekayo? Ngoba noNkosi uGcinabathembu ndimva kakuhle xa yethetha apha, umane esithi kwakusenziwa, kwakuthiwa, kwakulinywa, kuyabonakala uba ngaba ento ziinto ezingasenzekiyo phantsi kweli xesha. ematogwini siyakhuleka isithi camakho msasi tu ayisabonakali nazo azisenanyani zitya kuzo izibonda azisahloniphi neenkosi ezo nazo ziyathula kusonakala sigqityelwa ziimeya nooceba isidima asisekho tu kutsho emantungweni siyakhululeka nguye lo utshoye kweli cala lingaphe sithi hayi khona indima yazo ayibonakali tu kwaphela njalo nje ndiyokhangela ke nakwela icala voice note esive mphulaphuli wena luthini lwakho lovo phantsi kwale umcimbi camakho ekhaya
DJ Casticast isigadla sombongo yokwazomvumbulula umama ngolesini
hayi ndiyaqonda bangaba le ibisiyapha emini ibingezikuthi ngoku yasemini nto nje ihambe idlala ihambe idlala mamuti rayithi masithi chinqembe kuhle siyokhangela ke abanye ukuba ngababona bangena besi thini na ndazi ke into zamapha engathi azifuni uvuleka right ndiyazama ke ukhangela uba ngaba ngubani na esimfumanayo kweli cala basimbambe semvuthini ngapha
molweni molweni kunjani hayi apha elalini kukho iNkosi neBhodi
apha elalini kukho iNkosi kunye neBhodi utsho yena umphulaphuli hey uthi lo mphulaphuli kandibuzele ingaba yintoni umahluko phakathi kwencili nekomkhulu xa kuthethwa ngencili sube kubhekiselwe phi xa kuthethwa ngekomkhulu kuphi apho ndicela nje ukuqonda loo nto kudala ndinomdla ukuyazi camakho msasazi ndisecofa imvaba mandinini ke nkosi zam yintoni incili iyintoni komkhulu kuphi kanye zizithetha ntonye kanincedise lo mphulaphula
Camakho msasazi masese ndimphendula kodwa ke bendiba ndake ndiphinde ndihlomle kulaa nto
okay no, ungasosungena kuzo zonke nkosi yam
ukumphendula ke kule ndima yekomkhulu nenqila kukho ubukumkani indlu enkulu ethi xa ibiza iindawo zezithile zeenkosi kuthiwa yinqila ndenza umzekelo iqamata likomkhulu esinokuthi xa libiza igwatyu kuthiwe yinqila igwatyu kodwa ke igwatyu ilikomkhulu eliyinqila ebukumkanini ndingazi ke noba ucacelwe nayo loo ndawo okanye unkosi uGcinabathembu uzandincedisa
camakho dat
ndize kule ndima ke yeBhodi nezibonda ike yandothusa kakhulu ukulahleka kwesidima senkosi xa kuthiwa isibonda yinkosana yandinika umnqa loo nto into okokuba ingaba inkosana asingonyana weenkosi na kuba kaloku usibonda ngumntu noba usesiphi nesiduko onyulwa inkosi ikhona esonyulwa ngabathembu kuloo ngqila kuthiwa uba umzondi uzawuba sisibonda salapha akayonkosana inkosi ayonyulwa iyazalwa isibonda asiyonkosana isibonda asinasikhahlelo sinezikhahlelo ke tata izibonda endike ndamane ndiziva kwezi ndawo ubone uba inempiko. Akasenako ukumamela inkosi uba seyinkosi yena. Kuba inkosi ayikho apho kulo mzi. Ibhekile iphelile kasibona. Seyinguye inkosi. Kanti ke usibonda noobhodi umsebenzi wabo uyafana. Ukuxoxa amatyala amancinci athi xa esoyisa aziswe komkhulu enqeleni. Ithathwe ke ngoku xa ixake inkosi iswe kwikumkani. Xa isuka kwikumkani ixake ikumkani ibheka straight ebelungwini kwiikhothi ezisezidolophini. Kukho amatyala ke esingaye singabathembu esiye singawaqwalaseli nokokuba akekho kuthi. Athi umntana wakho ebile uve kuthiwa ugwetywe ngubhodi wamgweba i-5,000 ungayazi into okokuba ubhodi ebeyithatha phi eso sibindi sokugweba umntu imali engako. Kuba kaloku kwa eli tyala lokuba lityala lekhothi ayilotyala letribal. Ndizama ukuthi ke kukho umahluko kakhulu kwezonto koko inkosi yiyo ke le nto zingasabonakali isidima sazo kuba kaloku kukho ezi nkosana zingenaxesha nazo zithengisa le mihlaba zifana nezi nkosi zezi ATM. Kuba umntu uthengisa umhlaba ewazi uba ingowakhe into enaba uyawududula uba mawuyaphi uyakhona kuba kakade uyisomkhulu wakhe zange abe nomhlaba. Ndingangenanga nzulu umsasazi uba sendiyaphule ndizayicelela uxolo kodwa ke ibuhlungu. And usibonda akanayo into yokokuba uzawuthatha ixesha elithandwa nguye okanye elithandwa apha ebukhosini. Uba abantu badisayidile into yokokuba usibonda lixesha lokokuba ngoku asuke kulaa minyaka mihlanu ayibekiweyo abheke ecaleni. Uyasuka ayilo lifa ububonda. Nayiphi na indlu ifanele into yokokuba ibe sisicaka sakomkhulu esizisa iripoti lisiphathelwa ngunozithetyana nalo. Enkosi.
Nkosi, Nkosi, uthandisizwe siyabulela kakhulu. Mizuzu ngokhumo senze bengamashumi mabini anesibini phambi koba sitsho side yethoba intsimbi ngeyethoba siwazela ngomva mazomoya nombolo zomnxeba ngu-073849-1740 073849-1740 ngenjalo 072-514-5381 sibethe umcimbi weeNkosi njengoko ingulosine waloo nto yokuba ngaba sibe kanti sixoxa ngezinto iinto zeNkosi zezwela kowethu sikhangela ifuthe kwaye nezingqi ingaba ziyavakala bazivakali yonakele phi yonke le nto ngoba maxa wambi uyawubona urhuthakruthwano Nkosiza kowethu ziyarhuthakruthana ngezikhundla bambi bazibona bezinkosi ubuqu kutheni le nto kungathotyelwana theni le nto isizwe singathobelani khona ukuze kube kanti lo umnombo umvumelayo ibangaba beyinkosi ibe kanti nguye loo nto inkosi ngoba kaloku xa isizwe umntu wesizwe sakho yinkosi nawe useceleni lokuba ngaba yinkosi ngoba xa kuthiwa bathembu zinkosi nam ndiyazibala ndiyinkosi kungabalulekanga ke into yokuba ngaba ngubani lo uphetheyo. Masijonge uchizama kamvala isithi apha kweyam ilali ukhona usibonda neebhodi zakhe kodwa hayi ingathi abekho ngoku bakhoyo kukwavulwa zibhuqwe ndisethengiwe mna msasaze. Nkosi kakhulu chizama siyabulela kweliyayicala. Khumbula ke mphulaphuli siyafumaneka napha kwiWhatsApp line kwi-SMS line engu-47126 nake emnxebeni masimbambe qamagwe khaya molweni khaya. Okay, waphuncukile pha, andazi bangaba kwenzeka nto. Phinda ubuye ke kwa 073 849 17 4 0 073 849 17 40. Sifuna uva kuba ngaba uthina Nkosi zam, masiqhubeni thina lo mzuzu ungekabikho baphulaphuli bangenayo, kambe ke sinibizele loo nto bangaba sizowushukuxa lo mcimbi khona ukuze ube kanti uyalunga. Nkosi Thandisizwe ubuke wathi inkosi loba isebenzisa isiphi isiduko, and ke ngoku ndifuna ukuqonda apha isibonda mani, and ndifuna ukuqonda ke ngoku apha phakathi kwesibonda nebhodi le zeziphi iimpawu ezijongwayo ukuze kube kanti konyulwa usibonda nebhodi, kwaye ke ingabi sini siyajongwa? Ndiyenza umzekelo ubangaba umntu ongumama uyakwazi ubekelwa ubangaba abe yibhodi okanye abe ngusibonda? Kujongwa ntoni xa kubekwa usibonda nobhodi? Ndicela undiphe apho ke siphume nje kancinci apha kwiinkosi, nindiphe apho zinkosi zabo.
Sasazi ubabuzile beke ndathetha ngenyaniso engasekhoyo. Mandulo ubuye usithi noba ulusa ikwekwe bekujongwa umntu ondilisekileyo ozawukwazi ukuqaba le kwekwe xa iphuma esuthwini. Namhlanje sicakekile, andiyazi sawuthinga umdudo owenziwa ziinkosi ze-ATM. Kuthathwa nomntana omncinci ongakanga abe namava, ongenamfazi, osabuya ekuseni ezithaveni, athathwe kuthiwa hayi ngowalapha efemelini makabe sisibonda, kuba kaloku kusenzelwa into kokuba makatye ifemeli enye. Kukho kumkhuba okhoyo kwalapha kuthi thina zinkosi, ndithi uba umninawe wam ukhona makabe yinkosi ngelo xesha lo makabe sisibonda, ngelo xesha lomntu buya ekuseni ubetha umfazi phakathi kwabantu bebukele, wenza iinto ezingezizongo. Kwiminyaka noba mibini okanye mithathu egqithileyo kwakho kwakho isibonda, andizusimention uba sesaphi,
yes that
ekwade kwafunyanwa ibhokhwe ezisibileyo elalini sayo, sabe sisibonda sisakhokele nanamhlanje sikhokela abantu. Loo nto ke isenze amawecuwecu singabantwana bahle, kuba kaloku akukho nyani kwakwaba bantu bathi baziinkosi bajonge ukhusela abathini. Asoze uthi ulijoni ukhuselwe ngumntu ongazange waphatha umpu, udlala ngobomi bakho. Le ndithi ke inyani ayikho ezi ibhodi nezibonda zikhoyo kukutyebisana njena kokokuba ubani ndiyamazi, masibekeni yena abe sisibonda salapha ekhaya. Kanti ke xa kuza kusekwa isibonda nebhodi kuqale kujongwe kukhethwe indoda endilisekileyo ezawukwazi uthi naxa ime phakathi kwabathembu ithethe le nto itsolileyo, ingathi thetha nje kanti ijonge enye into esecaleni. Make ndinikezele unkosi uGcinabathembu.
Bayethe kunjengokubesitsho
kamakho,
mna bendizaba nesicelo nje kurhulumente wethu wephondo ngoba wazithatha iNkosi wazigalela ephondweni, kuthiwa kukho indlu yeNkosi ephaa, iinqila zishiyeke zodwa ke zibuye zizebantwini, norhulumente wethu akezebantwini, ke sizokumxelela uba yintoni iNkosi, ngumntu onjani iNkosi, ngoba urhulumente wethu akayazi iNkosi ngumntu onjani. Le ifike ikhona isezincwadini yinkosi. Ndiwathandile ke amakhoyisana athe akanancwadi wona, athi masinyukeni intaba. Wafika emqolombeni ebhaliwe wathi ke yiyo le ncwadi esasiyibhalile. Ndiyazikhumbula ezinye izizwe, sesisizwe sabaThembu, isizwe esisasileleyo. Ndiyaphinda nditsho kuwe, iBhodi ngumntu ofanele uba abe lo mntu undilisekile, uyaziwa esizweni naselalini yakhe uba ngumntu onohayi noewe. USibonda kuyaziwa, kungena nabani na kwaSibonda ongenayo, nobunjani noba akakwazi ukuthetha, nobunjani uyangena kwaSibonda, afike kwaSibonda ahlale anikwe indawo. Yile nditsho ke kuweske komkhulu, omkhulu bekuphambukela wonke umntu, nditsho naba kuthiwa ngamageza ngabantu akuthetha, ebephambukela komkhulu afike anike ukutya loo mntu atye, ngoba bekungapheli ukutya komkhulu. Ndiza kwelithi ke lilonke ndisacela kubaThembu, nazo izikumkani zethu make zisibizele enkundleni phaya kule namhlanje ukuthiwa yikhangari khoza ngabelungu narhulumente kokhoyo, ke siyokuhlala phantsi phaya ke sizibuzele thina zindlu zegazi ezingabhaliswanga kulo rhulumente, ingaba buphelile nobukhosi kuthi, kodwa ke busegazini. Ndiza kwelithi ke ngaloo mazwi xa ndisaleka, izibonda zisahlonitshwa ngabantu, iBhodi azihlonitshwa ngabantu, de kube wesi neNkosi azihlonitshwa ngabantu, zihamba ethaveni, ziza kuhlonitshwa njani ngabantu? Nceba Thembu, make sibuyeleni, make sibuyeleni kwintlonipho yesizwe nokuhlonipha isizwe sabaThembu.
Nkosi, Nkosi yami, Nkosi Mthembu, ndiyabulela. Usinethemba dawethu ethi yena kweli cala lengapha, hayi azivakali tu kweyami ilali, andiyazi noba le nkululeko yazichitha na, usuke uve ngemeya kuphela ulanga dok zokufa yena isithi camakho bantwana begazi. Ndiyamangala iNkosi xa ithi ityala lokubiwa lele court ayesenziwa njani amakhwenkwe abileyo, ayengagwetywa kaBhodi na? Esithi iyandimangaza ke iNkosi uThandisizwe xa esithi ityala lokubiwa lixoxwa ecourt, kutsho ulanga dok zokufa yena kweli icala lingapha. Injalo njoku lo mcimbi wamatyala ndiyafuna kambe ndinomdla nam, kambe nomphulaphuli naye ezoba nomdla into yokuba ngaba ngawaphi amatyala ayexoxwa komkhulu, ayehlalelwa ziinkosi, ahlalelwe ziibhodi kwakunye nezibonda ezi. Qonda uba ngaba eli ityala kumele lihlalelwe apha, kubekho imbizo emfondini ezaziba khona phaa ntlandlolo apho khona kwakuye kuthiwa hayi simse kwaBhodi kaye simse kwaSibonda njalo njalo. Kwakuye kwenziwe njani? Yimizuzu ilishumi elinanye ngoku, ziinkosi zam, ndiyaninika ngoku endingakubuzanga, ndiyaninika imvume loba ngaba nitsho oko nifuna ukuthetha, ngoba sele sizoyicwela inkqubo, nisoseke niphendula nalo wam umbuzo ndiwubuza yapha. Camagwinzi, iNkosi zam, umbeko ngowenu ngoku, ndithule mna.
Camagu sasazi, amangqongo ngokwalo mnombo wabaThembu andazi noba uyayazi uba aziNkosi.
Oh, Hayi kodwa ndiyazibona ndina
ndize kulo
obukhosi.
mbuzo uthetha ngetyala lobusela.
Yes.
Amatyala onke ayekade qopha komkhulu kwabhuti kwasibonda. Kule mithetho iNkosi ezasithengisa ngayo ezizikulaa bhisho, kukho imithetho ezabangela into okokuba idlale phezu kweentloko zabantwana begazi. Ubusela, ukuhlabana okanye into edibene negazi zaxuthwa kudala kuthi, azikho ezinqeleni. Zazikhona kudala urhulumente engekawuthathi umthetho neenkosi ezisebhisho zisithengise kubathengi, zithengise abathembu kurhulumente. Ungamthatha namhlanje umntu obileyo uthi makwatywatyushwe, kuzawuqalwa ngawe enkosi ukugwetywa, kuzwe ngalo betywatyusha, kuba kaloku anihambanga ngokomthetho lo bekufama nihamba ngawo karhulumente esathengiswayo ziinkosi ezi zisephondweni. Ukuba ngaba zange zisithengiswe, imithetho ngisesezandleni zethu. Ndikhumbula usalawula ukumkani owaswelekayo ukheza dalwanga mathanzima.
Madam.
Ibingenzeki kwale nto umntana oyintombi anxibe ilokhwe eveza amathanga. Ibingenzeki kwale nto yokuphendulana nomzali wakho. Ibisazeke into yokuba xa ungumntana uyavuka ekuseni uyosenga, ayingotatakho osengayo. Uyindoda, uyikwekwe. Ziphelile ke zona kuba amandla sathengiswa ngabathembu ababesepalamente ebhisho. Ndizama ukuthi ke asinamthetho sizinkosi, uphelile kuthi ezandleni. Ndithi ke ngokwexesha mntana enkosi ndiba ndizawunikezela kwinkosi uGcinabathembu. Ndibuhlungu kuba kaloku bendifuna ezi nkosi ke zibe khona ezibe ndithenga kuzitshalenje ukuze zike zisichubele ngemveli yabathembu. Into yokokuba indlu zabathembu ngaba ngudlomo kuphela na ezinobukhosi. Siyazi, sihlale siyazi into yokuba uba ngudlomo ngudlomo. Ndibuhlungu ke kuloo nto ukuba ikhona inkosi kwezi nkosi zakwadlomo ingavumbuluka nanini ikurhwece, ndawusoloko ndimamele elo khwelo ndibaleke ndizoliphendula. Kuba kaloku akusahanjwa ngendlela okanye ngomnombo, sekuhanjwa ngokwefemeli uba makutyebe ifemeli. Asifuni ukutyeba, asifuni mali. Eyona nto siphezu kwayo ngamagazi otamkhulu ayephalele kule mihlaba. Ubonkolo akaziwa noba ngumntu wayekhona. Ukomani akaziwa noba ngumntu wayekhona. Uqononda akaziwa noba ngumntu wayekhona. Ziinkosi ke ezo. Ndike ndive kuthiwa kubhekwe edameni kubonkolo. ulityala into kokuba kubizwa igama likatatomkhulu. Ke ndive kuthiwa kuziwe ekomani. Ulityala into kokuba kubizwa igama likatatomkhulu. Ndilila ke ngoku ngegwijo labathembu amazima xa ephuma esiye emfazweni ekwakuthiwa yigwatyu ze kuthiwe umhlaba kaqononda ekwaphisa ngawo 1986. Uphiwa amatshathu. Ndibabuhlungu zezo nto. Kodwa inyani noba sendifile bazayifumana abathini. Inkosi.
Nkosi, Nkosi. Kamakho, kamakho tata.
Nkosi. Lelokugqibela nje. Abathembu bona ingqumbo iyakuloko ihleli de kubuyelwe esizweni sazi uba isizwe sisizwe ngeenkosi zazo. Iinkosi zizinkosi ngesizwe. Ndisakrweca nangoku nakwiinkosi kwiinkani ezikhoyo Dalmbule. Ake zisibizele enkundleni sisizwe sabathembu ke ziyithethe nje pha ukuba ubuthembu busuka phi nakuthembu ke noba bangabamba kuthembu babiyeke kunguni nomalandela nosweet wakho ke babuthatha pha kuthembu ke babususe nje ke kuba sequdeni ke bangena pha kundile uza kuntongakazi ke bayilande lendlu sive ukuba yintoni eqhubekayo ndiyawakhetha kamampondo. Ngoba amampondo wona asabambile ubukhosi futhi nesibonda sakhona iba ngufako. Yinto yamampondo ke leyo awunakuyisusa. Iyaziwa akho mntu unokuyivukela. Apha ebathenjini utheni? Nabo ceba. Sizawuthini? Inkosi azinalizwi ngoceba neemeya abantu abanganelizwi. Ulapha ebathenjini. Ungayaphina nezimunye umuntu uyephina koontabelanga phaya ko-Israyeli koontontoni. Sinabazali bethu abenzakalela pha soze uve sipheca kuthiwa masiye. Nxe ngaloo mazwi ndithi isizwe make sibuyele ebuzweni. Neenkosi make zibuyele ebantwini. Ukuze abantu babuyele ezinkosini. Isizwe siphile kuphele ubudlwengu kuphele ubusela. Kuphela ukungalawuleki kwabantwana. Kususwe nezi ziyobisi zityiwa ngabantwana ezilalini. Iinkosi zikhona. Endingenakuyibiza ngegama yadya nayo yabanjwa leziyobisi. Yinkosi leyo. Ziinkosi ke zabekwazo zirhulumente ebezikhona ebezingalawulwa. Ezibe ngezinkosi lakhe. Ngaloo mazwi ndithi bayethe sizwe. Bayethe nani. Kuliziko lesasazi ivukani nihlale nathi siloko sithetha apha sibabongoza iinkosi zethu ke zibuye kuhlalwe phantsi iinkosi
kamako bayethe nkosi ugcinabathembu siyayiqukumbela ke siyiqwela eyanamhlanje incoko yethu nkosi kakhulu kunkosi uthandisizwe ekunye nonkosi ugcinabathembu basuka ngapha enkosi zabathembu ngapha egwatyo siyabulela kakhulu ke ngexesha lenu zinkosi zam ngokuqinisekileyo ke nkosi uthandisizwe kuyawukwenzeka uba ngaba xa ndisifumene inkosi ngoba kaloku mele siva amacala onke la bangaba zikhona inkosi eziphulaphula ngaleli xesha ndawuzama ukuziphuthaphutha ke loba kweziveki zizayo khona ukuze nabo size nabo ngolwabo ulwazi ngobukhosi obu nkosi kakhulu mandibulele pha kumntaka madolo ndiyabulela kakhulu zimkhitha pha ntombi encinci pha ebendinceda pha bangaba zibe kanti iinkosi zam ziyaphumela ngokucwengileyo pha nakwisiginci xa bale mbadada manditsho ndithi enkosi bantakwethu mani mthi umsebenzi eniwenzileyo nto ndithengele i-stock suite ufika kwam kulokomani nina siyayivala ke ngoku siyayiqwela nditsho ndithi enkosi kakhulu nakwiinkosi zam sinkosi zam enkosi kakhulu ndiyabulela busuku benzolo seniqhawukile Oh, sebeniqhawuli. All right. Masivale ixesha ngoku.
Samaku mthini.
Okay. Tama kwinzi inkosi zam
Ndiza
mani.
ke ndikucele mani ngenye ixesha.